Ya subió en la octava, ya veo un cambio con Pauli, ya tiene que estar ya, ya para la vuelta de dos, ya pasó con Maidor, tanto con Pauli, ya está, para Juan.
Ya, como no, mató el patrón Guato y el tío Jesús sacó el hombre. No me capen en alguno, para lo que se vaya. Ya, mató el tío para dar un poco, para o para un cuarto ahí, para ir, para un mal un poco, tanto por el foto de mal un mal ney. Ya, hay un mal un mal un chayo, un mal un mal un chayo, un mal un mal. Ia oleh-oleh aku buat waisa matu mulmau ile aing ata mau oleh tiung aya walupe pole sunga ya soa ia o opa olona aing ata mau menonu ele matu kecula ya soa ya kaisina mulmau kaitin. Ia na peia no tau whakonga i le siki al paono taia. Ia na usu mai le a tau al sa tipi. Ia whakopo ni a soua le alo sa ena i tuana. Ia o na dai leo teine toa ono. Ia o wala. Ia o le lona lima. Ia o le whanau. Oleh soi fongala o pa saya etelia ini tuna dia tafalo rongo aku ipamu malu matua efa pea dia o ngapa kalinga membeli sa kelia lah oleh mangom dia apa Indonesia o Eropa dia. Kele kua la koso i kuanga o ngei kua ngai. I ngā ua pai koi pokulawa i a salala pokus. I a i mā koko ni mbao no se e se koi so i kuanga lea tina e a na watu ko ni mbao o i whare mali. I a o se tina e se no to alofa to e anga manu i a mao te mo ni mbao atu. Sali nei ale au solea pa naulea ale a tausa titi ma papoko e leiso la tautua ngani e la tautua ngani a ese kukia le usunga e mauwaro la tautua ngani al pa naulea a tautiki a papoko na o tamaita koe to rua la tamaita e futo e mai a e peigo ba umba loa ba o le wiki lo al pa naulea alfa nau dia le tinala le wa ale ala mate te moli ba mot kwai su kwa mot te tina dia o te tina talwa una on fai koi part ya salala ko us ya sile sila uto mai ia ko ngai a ngenya wa dia ese ko ya ya le so kwa mo ba ese le ro ba pel pele ya salala ko us. Ia o tele la ko non so kwa mai na mo fai poi poi a sala lapta pus. Ia e no fo la ba ia i de ai no. O sala ia mata sila na pa na. Ia na wa o la na ngase ngase. Pe o i de sa a mata lo na ta wa ma ia tu ia le. Ia ba i lo ma tu ai na i ko na. Ia pa pe ho lo ma tu ai i ma non. Ia e ho ia la ma non. Ia ai sinonga o ala muna la wai pā. Ua pia alwaku i asia asia tui manunu. Ia o mpake nareo na asia asia ai le tele. Ia o mato papele le le tu la ole. O le tae au. Ai li patino ina mtato usamu. Ia o nai o sina muni mau kukua watu lea i le se o kwanga ole. O le tina ia vātu sa ai mato mata. Ia a so ikuo o ia ia. Tono le tia manei ka pia kone matu ainga i tunai. Ia ka pia kone matu ainga i manono. Ia ba ia manuia le atua i la kanga malanga. Ia maua na sumo kwa mamau ni maa roi kaa pa.
Yeah. sesuai dengan kenyataan. Bapak saya juga menurut meluang manusia yang aman dan dia yang masuk. Nah, tuan bahannya, punya sekolah ini akan ada jombang, bahwa umumnya saya ada kumunyian lebih jauh. Yang wahan wahan ini aku menurut. Menurut nangan aku angan dan mungkin saya ada kumunyian. Dia wajib yang ada kumunyian. Bahaya itu, pasalkan dulu dari jumlah sama lain. Apa ya? Bisa dulu secara mana yang mana? Mana mana percaya? Apa yang jumlah mana mana itu? Melo macam apa mana? Ada orang kau, mana pun dia yang, bukti ada yang sama. Eh, apa mereka lalu dari mana? Ia berjalan mana? Ayat percaya di mana bagi mana itu waktu macam itu? Mana? Tahu lawa lawa tu lah orang macam yang nak caya tu. Yang mana awak jalan jalan tu lah kongio. Hanya, oh, lawa awak caya lawa abis kongio. Yang macam awak macam nak kongio kalau. Dia ni dia macam ni lah macam tu. Nak usah buka caya. Dia lawa yang ada. Kadai caya lawa tu lah awak tu lah kongio. Kadai yang macam awak macam kongio kalau. Melayu cepat percaya ya, esanya mana dia ini nolong sangat cepat jawab. Jadi, jangan cakap. Esanya cakap esanya, awak nak cakap? Esanya mana ini wah, cerita kepolnya dia mana dia cerita cerita macam apa macam. Aduk cina ya, percaya, percaya dua lupa malu mana dia ini nolong sangat cepat jawab. Lupa bina. Eh, macam ni aku. Susah itu apa yang susah itu? Yo, apa yang? Aiyah, mereka cina yang baik sama. Jadi, lambat naik lah. Abah caya, dia hari wajiba. Dia lembu, dia lupa mana pas caya. Mungalah mereka itu malam, belum nama nak dia ini orang macam. Ah, upaya dengan lelak jah. Tu orang ini orang tu panau mah. Dia jah caya bis, dia ni lupa. Banyak yang, tuh, penuh banyak. Ia senamanya itu secara-cara ayam mana dia ini, fakta wajah ini secara-cara, bah, fakta ini lama yang sudah dicintai. Dari memilih rumah, fakta wang, naik nama yang cah, naik pakai nama orang, pak malas dia, fakta yang ada waktu itu hanya ini, cara, dari contoh, mawar lakukan mawar. Awan yang baik-baik itu macam tu, ada awal dia lah kemarin, kemudian semua, ya semua yang mampu punya dicari yang mampu saya nak.
Saya dah tahu, dia ni pion ni. Kalau siapa dia dalam ruang mak, dia mesti pun dah pion ayah sambil, aku dah ruang masalah, ayah nak buat.
Why didn't you look like a family there? Why not a minute? ma poi c'è una fama, ma poi c'è la terza mai le partite con le occhi di azzurro, e la monna è già come se sì, ma poi c'è la terza sì, con le lancia la terza di azzurro, fai la terza di finale, o qua a ogni tempo, ma c'è che vai nella comunità, e lei non può più mangiare fuori, e c'è tanto che non ci viene fra noi, o io non fuori da noi. Al tempo di fare il tuo titolo e il tuo papello originale a fare, a fio un maglio e il loro lì. Essere mancano un figlio di Italiano e il fio un maglio. O cui al tinale a che fa, non vuoi, e le offese. Hai a una maestra di tinale di loro con quanto tania il titolo e un papello un po' va. Te va, o ha un
Rika. Ele é o canal, você fala, o Pamamani, Mau, Pamamani, Pamu. Uma coisa no Pamamani, Pamu, 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 Pamu,
Momo lava na silvi inga malfaftai lo tatu tama ele lang ona lo na lo fa malo na ngali le ya te tatu le nita ya o fa tatu mo se filo inga tu sai mal to ya so se ma tu tina ma te tonu fo ire u mi se moli mau ya ona lo telen so moli mau fa pena ona nga imai mai mauina ia le soifuaga foʻi sio matou tinā nei ae momole atu le agaga faafetaitele lava i lau afioga patele ia le gata i lea o le mamalo o le ʻaufaigaluega ia e maise foʻi ia le aiga tapusā o tatou feiloa i lenei taeao ia faapea foʻi le mamalu o le aofia o fe ona tatou mafuta le gata i uso ma tuafaafina o fanau ia ae o le loaloa o le tatou aiga aiga galua aiga tinā sio matou tinā ia le gata foʻi lea le aiga o le tamā sio matou tamā te iloa lenei aso e lē faigofie ia lenei aso ia ae faafetai le alofa o le atua sa mo mafai ona susu mai ia e le gata foʻi lea tatou nuu le auvaa o e mautofi ia e le gata foʻi lea i lau afioga tuala ma salā te vaga ma vaifale ma upu iā salimuliaga faamālo faafetaitele lava susu mai afio mai ia e tusai ma le mafutaga mulimuli ma sio matou tinā iā vā te iloa le avealoʻoleao e fai ma leo sio matou aiga ia e le gata foʻi lea o le fanau te iloa o tinā o vā o se tinā nau outou silafia e fiafia tele i mea itono o le ekalesia o tinā lei aiaini ona tiu te tono o le galuega e matuā itali tinā leaai e se mea faaleitonu e lē gata i ana tiu te taimi iaʻo faiaʻoga i le aʻoga sā ia e faapena foʻi tuaʻiga tolu ia ma nisi lava vaega le galuega a le atua ua valaauina ai lona soifua ma le ola se tinā e olosaʻi ia e lē gata foʻi lea e malosi lana fautua tono sio matou aiga so se taimi avili mai ai ia e umasi talanoaga ae faamulimuli ae sana fautuaga i tono ia sio matou aiga nei ia e lē gata foʻi lea o le fanau e fiafia le tinā lea i le lotu e fiafia tele le lotu le taeao ma le afiafi ae lē gata foʻi lea ae mai se asauniga ia i le vaveao tale lima leva na lausu i luma luga le tinā ia faapena ona sauni au i le lotu ia e uma alu fealuaʻi fafo le pogisā i fafo ia faalogo atu ola ma le paipa sausauni a fai lea e faigatā ona matou feala i luga pe fiu foʻi fafagu i luga matou ia na ona faasusua e ona lima i le paipa ia e saumatua asolo ai matou mata na ia mafai ona matou faafeala i luga ia e lē gata itaimi o le aʻoga ia ae faapena ona muamua ona le lotu le taeao e se tinā e faagalogatā ona uiga ia ma e malosi faalona loto i mea itono le aiga e lē se tinā e loto vaivai faapei ona matou agaʻi mai ia ma taufai foʻi le aiga o sio matou tamā tinā o sio matou tamā ia na outou silasila foʻi ai i le alofa o le atua ma launaaga lelei ia uma nui ai mea uma ia e lē gata foʻi lea ia e faafetai i le atua te iloa o aso faapenei e faapena ona nagona ai aga le faanoanoa ia e moni tatou te faanoanoa ona o mafutaga le tino ia ae oloo i ai le lagi ma le ola e faavavau ia e faapena ona tatou feiloaʻi ai ia e lē toi ai se tagi po se faanoanoa ae na o le fiafia ma le oliʻoli e tiofai mai upu o iesu amuia e faanoanoa auā e faamafanafanaina i latou ia o le upu foʻi le apostolo pau amuia e oti oti o i le alii auā e oloo i ai lo tatou nuu moni ia e faapena ona saunia e le atua po o iesu mo i tatou ma fuagana na maliu a iesu ina ia i ai le faamoemoe le fanau o tagata i le lagi ma le ola e faavavau ia faamulia tele le atua i oto e sauniga mamu ia i ai lona alofa ma lona aga lelei ia faapena ona i ai le faalaolao le atua ia faapena ona susulu tele le lā ia e maise foʻi ia lagi lelei le aso ia faatonuina ai le faamoemoe ia faamunia tele le atua le tatou mafutaga i lenei taeao le agaga faafetai mulimuli faafetai atu i o uso motu fa fine ya ai mese lava na yola tu te tolua ya mafanau fa te tele lo tu tu singa ya mam ya le o fa iwina me ya lo fa pena ona alu ya malmalia lo na lo tso mal fie fie ya lo moe fa tali ya so fio mai le li lo fa pena fo yona ya yan fa miang ya te tato mai le onoa ya fa te mai le tua ime uma tatu te fai ia vi ia lava o ia e fa'avavau e fa'avavau lava ia soifua ma ia manuia.
To end off our testimony, we have prepared a song that reminds us of our beautiful grandma and mum as we wait for her for our second coming. We love everyone and God bless. Tete, o au o te numela lima I le whanau, o vā, masaralo le sio, o au te nofo I Sydney, Australia, Mama, hawhetai mo me uma, Misia oi pa e malanga mai a Australia. We had some good times. O alo tina o se tina alofa. O nosai. Lo te mawalalo. Masona songa. Ai mō mātou whānau ia maua le whiaro whāni I asu uma. Hape fōi a ngā children's, mā ngā grandchildren's and great-grandchildren's. Teimi malanga mai ai si o tina. O teimi fia fia tere mātou a inga pō se meta alo. Fasa vali. So se mia se ese pizza sa miai. E a mama oi se baby doll e mako aina pek ma hanga mai. We love spoiling our mama when she comes. Ma te fia fia fatasi, te talo fatasi, ai fatasi. O te manatua ina foi, I te mi o launga nuenga, e fale over time, ka ngumare fale po le iwa le po, I line off for Patalia. Say, long of a quarrel, so the father of quarrel, I had dinner. Mama will always eat happily that together, Uma, everyone's at home. Fifia foi mama sa vali vali I le fale sa. Makala kala ngoa. Ilanga ainga I sa moa. A omi fole malanga mama nya skalia. Ya te au whapese o whanau, whapese o sa okua tukta mani mati o sa lakineti. Masiana whanau. E umi lona na malanga, pa mai lona na tala pe a vini sa mua. O a maina I okua a, o a maina o whanau la iti. E re fesiri au mati tu ai fesiri te maiti la iti. Wa iloa loa, o te fia fo I mama I sa mua. If you are mama, it's out of foul. If you fear 42, 40 Samoa. What a man at 20 said to me. If I'm a young mama, I'm going to Ainga. For my soul to Nayatiao. Then I took so to Lua or Yatia Naya. It's if you fight to see my Tama. Ow. E te le tala noa I ai. Whamai sa tina e te au. I fuhai mea le hiri whamaniana pe a whai sa sirua tanga. Ka atu mama, ai longa, o tama whai e le ma whai. Kwa kiki o le suru lima kausanga. Mai mama, kako te talo le rosalio. Every morning mama recite the rosary with James. Te ofo le pō ma le auli, pai le whale. Na umale le ta whao ngā mama. So e fo I Samoa, o umale tōlu māsina. Lua vai aso, pe tōlu vai aso. O vini a mama. Mama, lua manuia. After 15 years, we never had a second child. We thought we couldn't have one. But Mama prayed really hard for us and also taught our family how to recite the rosary with Mama Mary. And we received our second blessing, Christina. Mama, pafetai mo me uma. Where if I am on a mat of anger. We love you.
We love you, Mama.
Hi, I'm Tasia. I'm Belina Tete's daughter, and she is the fifth baby of Mama's children. I'm from Queensland, Australia. One of my memories of Mama is the first time she came to Sydney, and she loved to do long walks. You know, in the morning we'd get up and we'd do a walk around Sydney Harbour. It was very long. and we do it every morning. It was probably her favorite part of the day. And because we'd stop and we'd feed these birds called cockatoos. So they're white and they have yellow hair at the top. And she used to feed them all the time. I remember we used to buy breadcrumbs. And she would just stand there and they would all come to her and stand on her body and her head. And she used to love it. It was every morning, you know, because she was all rugged up in winter clothes. And, yeah, we called her the bird lady. And it was just really cute. One of the things I remember the most is when we had to do the process of Mama's visa and getting her to come here on a holiday. And I think I was like 11. Yeah, about 11. And I was helping Mom get all these documents and everything and learning about how to sponsor someone to bring them over for a holiday from a different country. And yeah, I would do all the paperwork for Mom and put sponsoring, I think myself, I'd sponsor Mama as well, just to bring her over for a holiday, because it really meant something to us that she could come and visit. So yeah, as time went on, Mama couldn't do long walks anymore, so that's when I really decided to get my license and buy a car so that I could drive her places. Like, I'm pretty sure she, out of the grandparents, was the first grandparent in my little car. And I picked her up from the airport and drove home, and then I would drive her to Uncle Salah's house in Mount Druitt in Sydney, and I would pick her up, and she loved it. Yeah, she loved me driving her around. Bit of a crazy driver, but she thought it was funny. Yeah, I think, she definitely loved it. I think, yeah, her last trip in 2018 when she was here in Sydney, I was pregnant with my first child, and the way she used to put her hand on my belly, it really felt like, you know, she was giving Angus, you know, good health, and like it was just her energy was passing on to, you know, Angus when he was in my womb, and I really liked that. I really love that. And I'm pretty sure one time at dinner when we were all eating together, I think it was me, James, Mum, and Lingi and Mama and Petai and Christina, and Robert. Mama said it as a joke because Robert never ate fish before, like a normal fish. She said to him, if you eat the eyes, it brings good health. And Robert was, he was a bit shocked. He was going to do it, and then I think someone stopped him because he said Mama was joking. So yeah, I think that was the last really funny memory I had with Mama, and I'm glad Robert got to meet her as well. So I miss you, Mama. We love you from all of us in Queensland.
E mua mua lava, ona sikile vi inga malfafitai le tatou atua. Awa ua mawhai ona tatou aulia meile nei aso. Fafsai fo'i mo lo'u avanoa. Watu'i na mai atau o te fe'e se muli mau a wale tato tinai a mama va. My name is Mika Salalo Lesio. My dad is Salake Niti, and he is the second born from mama's kids. I am the oldest child of Salake Niti, and also I am the oldest grandchild here in Australia. Mama Va was an amazing woman. She was interesting, to be honest. She loved her walks. She loved doing fi'aus. She liked being active. She liked Filipino movies. She was gentle. She was kind and loving and compassionate. She was a great storyteller. I remember when she used to come over and she used to tell us stories all the time. And sometimes my dad and Auntie Geke and everyone, we would listen to her. And then we would all start falling asleep because the story is, it's still going on, but everyone's starting to fall asleep. She was an awesome lady. She was fair, you know. She loved everyone equally, and she always cared for you. One particular memory that I'm going to share today. I know there's a lot of memories, but one of the special memories that I shared with Mama was when she first gave me her blessing. So when she came to visit us here in Sydney, Australia, I think it was Mother's Day, I baked her a nice cake and I decorated it. O fei uma decoration o keke, you know, and the kōngai, everything was nice. And then I bring out the cake and I said, Mama, I made you a cake. And she looked at me and she was shocked because she didn't believe that I baked the cake. And then she said to me, oh, oenga, fei le keke liu. And I was like, oh, how? And she was like, e mo I lo kala. I was like, ayo, e mo I. And you know, she tasted the cake and she loved it. She was so happy. And after that, you know, she was talking to me. She sat me down and we were talking and she said, Mika, ia whaamunu ia tele le tua ia te oe, ia whaamunu ia tele le tua I o lima. And it was the first time that my grandma has ever done that for me, like face to face. And it was something special that I will always keep in my heart. Grandma Va liked to watch Filipino movies and she liked my cooking. Every time I would make her breakfast, Mama, what did you want? And she's like, anything, anything. Yeah. If I eat breakfast, Mama, how does it taste? Tastes delicious. yeah, she was awesome. You know, another thing that Mama Va and I have in common is we have the same birthday, March 28th. So, kukusel ma asofango. And sometimes I always think to myself, oh, you know, everyone else remembers Mama Va's birthday, but they don't remember my birthday. But it's the same birthday. But, you know, it is what it is. You know, Mama Va, she always wished me a happy birthday. I always say to her, oh, oka uho ma sanga. She goes, esea. I was like, cause leku kusale ga sufanga. And she'll start laughing. And she'll say, yep, okay. Happy birthday, twin. And I said, happy birthday. Sometimes I will forget my own birthday. but I won't forget hers. Before I end this off, I just want to say thank you again for this opportunity. Thank you for being here today. I love you so much, my family. Stay strong, you know, pray, and loto tele. Mama va. Oh, mama, I love you so much. You know. Don't worry. I'm gonna have my birthday and your birthday together. I promise. Always celebrate our birthdays together. You know. And hopefully all your children and grandchildren can remember my birthday now. Hopefully.
Olenga mafifia mena loto fa kutai. Ifa chan fai pa iyo le numo le tuo. Atano fa pa iyo le wosu amlanga. Fionga iti na kono. Leo fa iga lwenga muto fa tuo. Atano fa pa iyo la ina lua. Tantu tina ya mbaglava sana. Atano fa pa iyo tantu vikaniyati. Maisi wa tantu wa fuanga. Pai ala vale le fio i whanau milani no o mapo. E pai ia ia ina, ma pero o tukua te vanga po i whane o i sanu iala. Pa mano o sai, pa mano o malanga mia. Tato hua amatu mea le ne tau sanga. Wa fea i fo i malanga no ni male otu si o tato ma fionga nei. Le ngata si o tato o tina nei. Pa ola fionga fo i saole i a tualanga. Ela se tem de tanto te faz no boi. Tem meu lutado no lago por seu fogo. O fapei não faz tudo a brotar do tatuno ele. O fapei ele é um bom de mão. Ele sou fua, mas eu lá o não dai o tanto o mato o tanto. Tanto o tatuno ele vem fazendo lá. Tanto o ponto ponto o modo de ganhar o dinheiro em aba. Wasa no fuanga in mano e fa vang mai la tu ba u ma niu na yu ta tu ba tu a mai ba u so la tu o lu sanga tu ma u ma no e fa ba ta tu tu ta no mo le fa ma fa ni fa na ma fa ma se nga le tu a ya e nga ma fa na fa lo tu te le le tu a tai mi o fa no no a tai mi o si a e le ba fa fa na o le ba ta ma ma le so ta na Mula tua na yuta tua inga mesi fanao ya tukumbao Le mafai na uta tua kumuli fantasi kena ifengata ulanga Le mafai mbawa maizu la tua manoa Una utulanga ufamai kumongo le lalangi wa hindi Tangi mayala wa sio maa utanga wa matinane Angalilele tua Iaina na faa maa fanifananga Faa maa lusia wa faa ututele Tanto vai fato esse neto. E tanto vai para você. Saudigo o pão de soma, fafongo o pão de soma o tanto de na. Saudigo o fio que ia para a gente na faia.
Thank you.
Leyer Bano, Wabia Mia Lola, Leyer Taffy Sam, Sunya Nani, Sana, Hawaii Waimo, Tamato.
Roman Tag Mevala.
seina i tatou le alofo o kemisu. O ai se le te fate seina i tatou le alofo o kemisu. O le puapuaga ea, o le atu atuvale, o le savā, o le oge, o le lē lavalava. O le pagatia, o le pele. Apei ona tusia, ona oe ua fasilotia ai matou i aso uma, ua fakusauina i matou e pei o mamoe asia. Ua tatou manumaloa i ai lei mea ma lava, ona o ia ua alofo mai iā te tatou. Auā ua mautinoa, i lē mafai e le oti po le ola, o ageru, o alii, o ē malolosi, o mea i lei ona pō, o mea atali, po le maualuga, o le loloto, o se tasi mea le tafaia, i lē mafaia ia mea ona faateeseina mai tatou i le alofa o le atua, o loko iā kemiso iesu lo tatou alii. O le upu a le alii.
Amen.
Sangia e tua amala e ao montato santa mia. Fatus. Fadele. Confessio. Mombele le tua e vai a ir a se. Ai leo le alzana. Una fifia e fai te a alzana. A fai un leve fuori a tua. Da fai un leve fuori a tua. Tau sia e la fai la alzana. Se io la va. Ina puta e ala e malanga e fani kule utu. E awa kwa kuta tufanya lama fata sana. Ule otu za maia e yai nume tongu. Lea na kwa kiso kwa ya sia maia saa mbia ya ala le. Saa ya kuku wa mati. Saa kita yai matingawa kwa kita wama olona. Mayo mbele ya kumba Letting your land and land with our house. The land with the father, the land with the father, the land with the father. I am a fool, young man. And it will not only be one. I saw it here in the Lord of the Lord. How are you? Let her be in the time for our own for a while. And E we the ones who fear the natural world of the perfect time. And we the ones who fear the natural world of the perfect time. Learn who I am. And let them laugh at whom I am. Muli Muntai. Ono Ono Fama. Ono Ono Nara. Ono Ono the Tansi Fia Naila. Ile the Nata that I will come and yay in the world. I want to call him. E leo se fa salama leo. Ayo wala mwana wa sumia ya mtuwa. Awana tatu fai mwani. Ole fai mtuwa. Ile lagi. Ule no fwanga wa sumia ya mtuwa. Awa tatu kule mwani wa tuwa. E ui so tatu se. E ui so tatu mwale. No tatu mwale mkutai kusa matikangala ole mwa. Ilana kwa ina wa tatu mwa. Ah, leo wa sabunia ya. Ah, leo wa tabela ya kalisia. Sato na pita yao wa tatu sabunia. Ah, Yesu, ule lotu kwa mlano lea mtabia ya kina. Lule lotu kwa mlano lea mtabia ya sabunia ya kwa mtabia. Ule wala wa kutuza. Ule wala wa batia. Ule wa ya kutuza. Mai elektani, elektani, ideal, ideal, berfaham berumur. Aida ia terbiar dalam berlutut, dilunak berlutut kebal, berlutut kebal. Ah, faida tua, dilunak terlutut panu 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 panu. Faida tua, menurut dilunak kita kita. Wajar dia bersia, dia mau lagi. Awal infan tua ya sufa, leh laga ibu kan cuma, oh mai ya jangan umau tinggal rumah dia tu, awal berbaru awal itu, oleh tua ya, oleh tua ya, oleh tua ya fahamkan fana, oleh tua ya fahamna, oleh tua ya fahamut jadi, jadi orang orang. E apa mufie nama? Le apa dia? Emak fahy nukar tu bawa, le loto nukar tu mana? Falu loto itu baru nukar tu jinak. Maya sas loto ini dia. Ile semua orang jinak apa? Oleh jangan cai loto bawa, oleh jangan cai loto bawa. Ngajar faham, faham semua tu pengal bersih untuk menunggang dalam buah Christmas. Afian jangan, mana boleh kita dalam apa? Ngajar fia-fia orang orang bersih, dalam kau yang boleh semua, awak tinggal. Olona winga mai mai ko malo ko ta ko fano ko. I lono so ko 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 ta ta na na ko ye ba ya. I le kwa o ko na ya su. To lu ke fa o ko le o ta. Ko ye na ba ta ke. Ko ye na ba sa. E fe se ni ya lono so ko ko. I di se se ma sa. Ai o lana fa ka na na ai ko ma o na se o la ta ta na ka i sa na me ta o le u mo ni o ti ta to o la ba ta pe ta u o sa ni mi a o la na fa ka na na ka u o sa ni ma e ko wa ni o ta to o to e ala i la ni ko ni ba o na ta mo se mo e ala i lo to to ma na tu ma i ma i ma se ai a o fo lo fo mau kolofa mamsia panang baina wa yasfia majwa na tunata mata fa ba bai ni ma tina fa to fa ni re fa fo sia e no a wo e fa no go wa pia e kwa ai o te tolu wa la ba ta pe na wo ni sa mi a fo ni ma no na kwa mai le a fo so ro ko o a
Yasa, listen, they took some of that.
kawa ina ina to ina iau kurato soi kua awa kina le kalesia tatu ole mrege
Lea tua whanau kumanta anuea mai whanau kua mai sile ina onga mwana na moro mo pai anu mātua whanau ina uri anu mai ne gāma anu mātua tinane oi lama ole tua anofo ole tua e whanau tutele ki tani nā tani ia whanau na moro mo e maise ki tano nido I lotu tai tu tasi o lama tu lewe leo no kereise o lo mātua ni
Thank you. Thank you. ia sa tau tsa. Te lia Iesu ke riso. O lo tsa oto le tunga mau ia so e tolu. E whapa e ina ai tunga mau o nga tau umau e whatua tua e lau ki. E ui lava ina tanu mia o la tau tino ele ele ele. A o la tau wha moe moe, la tau te mulmuri a te oe le toi tuat. Ia mapu file mulo mātou tina ia va. To tono le nei tunga mau. Se ye e toi whatu ina o ia, a o oe lava le toi tu mai le ola. Le ali e, ia va ailo mātou tina ai le malamalama o ufonga. Le malo o e fio ai, e whaava vau, whaava vau lava. Wina le tua lo mātou tina o vā, nai le nei o lang. O le foi o tātou tu wina lo na tino ele ele, na whai ai o ia. Na muai toi tu ke riso, wa ua tātou iloa, e toi whātu wina ia o tātou tino au o ngavale. Le wham maluina whātas ma ia. O lo tātou tu wina atu lo tātou tina ele li, na te tali le leia o ia, ma toi whātu wina lo na tino ele aso ele ngā taana. Tātou te talo molo tātou tina i luma o lo tātou wali o Iesu Keriso. O le na feta lau ni mai, o au nei o le toi tū maleola. O le whātua tua mai a te au, e ui lava ina oti, a e ola lava ia. O tangata ola umma o e whātua tua mai a te au, o le oti lava e o i le whāu. Vau le ali e, na tangi le oti la wola salo, e wha mawhana whana mai a te i mātou wa wha noa noa. O la mātou o le ngale nei, le ali ie ma le whātua tua lau.
Le ali ie whātua mai.
Le ali ie, na e whātu ina tangata o oti, ia e fō ina le ola e whāwawi lo mātou tina. Le ali ie, na e wholawhola ina le pangutāna salamo, lua te whātasi ma ia i le paradise. Ia e whāu whale lo mātou tina i le manuia o le langi. O la mātou o le ngale a, le ali ie ma le whātua tua lau. Sa fata leina lo mātou tina, sa fata eleina lo mātou tina i le vai o le baptisong. Fa uina i le sua u o le tanga, ia e fa ofi a te ia le maputanga la upa ia uma. Le ali ie, sa e fanga lo mātou tina i lo tino ma lo toto. Ia e talia o ia i le lao ai o lo mālo i le langi. O la mātou o lenga lea le ali ie ma le fātua tua lapa.
Le ali ie mātou
Talo yo tātou loto, ma whauwhaunga, ma lo tātou tina, tātou tua atu i le tua, e ala le le tau na ao mai lo tātou wali o Iesu ke riso. Lo mātou
tamai o ilangi, e apa i au sua, mai o malo, e apa i au finamai o ilangi, e apa i ilangi, e apa i mai a te mātou le asu nei, a mātou le a e tau le asu, e apa mātou mai a te mātou, e a mātou i sau. Veio e mato, foi e mato, pra manga minau. E eu abra a moeia que mato. A foi e mato, a sua soma.
E eu tatou de sala, né a tua e. E fapea lava, oi. Ele e o outro sanga. Ele e ma vai lo alofa muti muti bani. Se e mato sanga mana tua e pupu o leo langa. O le aso foi o leo ti ai. Wana o lawa fio e sila fia. Taitaina mātou e loa nganga pa ia i le alo le amio tonu, ma le amio tua i aso uma o mātou o langa. Ia mātou o onga i lawa fio i totonu ane mafutanga lau e ka le sia. I le whātua tua mausale, le whā moe moe mauti noa, i le alofa i tangata umba. Mātou te ulua tua i le fia fio lo mālo, e ala ia Iesu ke riso lo mātou wale.
Amen.
Talo atu tātou au tau.
Sure. kakaloa kui, felawari. Le whamalu e whamalu ai, ngā luenga leo kau, sosi olku, ia kākou kia ufakasi, kākou kalo, ia wale ngā ngālo kākou, ole. Ole kua whinge ngofo kalo, ia ole, ole usoko, ole ki ngā ngofo kalo, ole kākou ngā luenga le olo, maria le tina o te riso, ki le moe tina, tātou mori tāu sanga mō ia, nā ia māku atua ia i mālo ronga e whāru bāku. Talo wa ouso lesionare o Māli Liu. Mo taunu nei le unga whai ngā meo leo langa, ma ua ta oto le lesionare ina ua iu mai ma malu lona soifua. O whāmaoni a nei lana tau tua wha lesionare, wa lea nei o ia ma lesionare e whāru bāku. A wā o umana sāu nia le au tau lea o langa mō ia. Rea a lea ma le tafu e olona o langa whare a nāu. E le ngatai lea, a o le mālosi o tālu sanga whātau a nāu. Tū whātasi o lesio nāru e ngāru ue, ma lesio nāru e nōpo te tālu. E whaia whātia sa taitasi uma. Ina ia tau e whātasia le au tau, e au nōm si e tāsi e whane. Na piso soani ia te ia e mea sā lāma ki ai o ia. A toa ma mea whaingatā sa whitaia i maia i le ala umi male loa loa. E ma euru whawhia fia loto o lea ta auwhi lesionare uma. Ia te ia ua maliu ma e olo ola mai. Ae mole teimi nei, olo o iai le whanua noa, ono le to e sea o le uo ma le au mea whale au tau. Ma ua whapea ona mana mi aini tālu sanga. Ina ia wabena awe e sea mai le no kuanga o pulikatorio. Le a ngānga le fita fita ua maliu. O le viinga le tamā le alo ma le ngānga pa ia.
Te viinga sara tanga e whakea poiona po ni maso mai whāpau whāpana wā anini.
Te olofa Mario tu moe kasia wa ia te oe leri. Munia oe fine umba o munia i Jesu le fuolo wale.
Maria wa ia e te nane a tua i e ta se maso ta sa sala.
Ia tātou stalo. Le tina pa ia o le atua, a mātou sua tu i lau pui puina. O le isu a puni a mātou tāu sanga pe a mātou popo mātia. A e la reina i mātou me whai tāuma. O e tāu pohu malu mai tāu lea. Maria pa ia le tina o ka riso le file mua e tina. Sengatso Mikaele msengat kāpili e leen.
Tā se mātou.
Outou umau au le langi, outou au tau a ngelo Maria.
Tā se mātou.
Sengatso Ioane le papatiso.
Tā se mātou.
Sengatso Petelo ma Paulo.
Tā se mātou.
Ia tātou tatalo.
Lenie
Jesu sa mai a te mātou. Rotau suatu i lalo i kua Maria.
Ia tō tōa tātou tua i ase. Mātou mai a se ia. Awa mena mai e me tūna mai. Fātou lalo i nga i nga lai. Ia e kua mai a te mātou. Sifatou tōra. Mātou i nga i nga lufa. Mātou te pai a inga. Fātou mina mātou mātou e mātou. Ono e kua mai a se oi. Mātou pai a oi. Mātou nā tua i a se oi. Iawe o mātou uso a tenaso. Se fatou tua mau tū, mare lei whāngai tia, e pēr se papa. Mā tu te whāna nā mui ai, mare roto tū māu, mare tū o tū māni. Mā mā tu papa ngai ni kua kua ngā, mā mea tū ngā, tā pēr kā whasea tā māri o le niwa. O se fatou tua mau tū, mā tu whāoso pia ima e mātou. Te whāna nā tū, mare lei whātani, e tau ave mare roto tēne. Mēs tēne mōi mōi inga o lau kio, pā pēr mara whāru tāna o tēnāsa. Te whātua tūa i whai mā whāni i tūa la mātou au tā. E teika i whātasi atua i mātou i luma. E tūtu le aki o lau lopa i mea luma. Pā mara mrama i nāi a tōlo nōko i pō yuri mai ata leoti. E whā mūi nāi a lopa roto e whā leo marua. E toi au mai e iola i ate lātou o si i anisana. Nisaitai nai o mātou marawai i anoi file mū. Nē rāma e tau anei leo nā.
I could see